Ray Dude's Wingman.
Ha! Gay!
Fujin. The Artist. Rain. One point 21 gigawatts. Ray Dude.
It's showtime.
Fujin.
Welcome to my world, bitch.
Round one. Fight!
We called it a bullshit.
Round two. Fight.
Never fight a demigod.
Fujin wins. Fatality.
Da 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 da